Nwodo Nwodo, onye oba nsuka no. Na His Royal Majesty, Eze Egwu, CHIJIOKE MBANEFO, the King of Island Music in Africa, anyabatakwa n'ọzọ no. Ndojo jizi n'obodo anyị erikazi no. Ndị solu mmogwe mmadụ no. Fesolu mmadụ jeli akwa no. Ndị mele mele n'iru kọmpụta n'azụ. Na faba si gajọ nkata no. Etu faga si lupu anyị na line na highlight music na Nigeria. Na Africa niile gba gburugburu. Ka mmonwu na-apị ụtali wee yabazi aja no. Mana fecha tazi no. Mefi na-enwe rodo na chie na chuli ijiji no. Maka na chi onye adịrọ n'izu n'ifere akwa kinie no. Facha na falụpụla anyị no. Mana Chukwu Alubanye ganyị no. Yes sir.
Facha na falụpụ ganyị o. Chukwu Alubanye ganyị o. Facha na falụpụ ganyị o.
Oje Chukwu n'azụ nụ, oje bọdị oje ọgwụ oje nụ. Famalu bụ nwanyị nụ, aja Chukwu dị anyị n'arụ nụ. Ife onye kwute n'ebulu n'isi, maka ndị na-ekwutọzi anyị nụ. Ndị na-eche na-ege anyị gwụla abụ nụ, bata na anyị se n'ife a na-eme nụ. Farụ kwutọzi anyị nụ.
Mana ọ bụ eziokwu nụọ. Ndị mkpọtụ enye sigo. Ndị asịla akwụsigo. Mana Chukwu bụ anyị n'azụ. Nke Chukwu kwulu ya emesi nụ. Faba si gajọ nkata debe nụ. Kwekwu si gọnụ n'ọnwụ nụ. Mana onunu fagwulu n'enu ọnụ. Ọ bụzi faya banye n'ime nụ. Ọchụ nwokoku nya nwa adanụ. Ije nwokoku n'ọbụ ọsọ. Na mbụ ugwu ụwa kwuzili okwu nụ. N'oche be nwata wee na-enye nụ. Aka lobezi enya n'oye wetu donu. Mana Mbubu Nwodo na-ekwuzi tata donu. Oji be nwata wee na-enye nụnụ. Nwata chekwa na-egbo ya eji wetu donu. Welu obe jili buji punya bụ aka nụ. Ka iweluzi oke ya iwe na-abazienu. Maka na obi adịrọ ọfa mmanụ. O nwere ike na-echekapa wetu aka fanụ. Kweweluzi enya n'ezi onye ọzọ ka o jidenu. Nyemelu njisi ga echezi nanụ. Welu obi jili buji punya bụ aka nụ. Iweluzi fọmọ ya iwe na-abazie o. O nweluche ya wote ife na-ekwuzi nụ. Adị asị nwa mmali fepụta n'anwụ.
Una fugo ni fe nkule mebego nụ. Na Prince Nnamdi Nwodo ezi nwa ọba Nsukka. Na ya bụ egwu a wee bata. Na-enweli ndị na-amanye nụ na highlight music na Nigeria. Nwezie ndị Chukwu kpọlu egwu.
obele nwa na chukwu kwoli egwu mada malupuwe na obuna mado galupuye akali lupugo chijoke mwenye atani maka nilo na sekalele ife di na music industry bunta jianya na anyofu na mkuto mana chukwu kwanyi nazu maka nana chukwu mwagalanya mwagalanya na afawanyeku ife pakulu delefa anyika nonevu obele nwa ni gaganiru ewi gaganiru mana ndilo na se amafuye Ebusi abala bala 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 nenu wanu awusa midi wudi obalu senu onye nwegu negu dia na runu adasi kwonye walibu bongonu itiki geti gosili mwasa debe igeti kachijoke mwenye adani donu igeti kanandi Nwodo na suka oye mumezie kanyifu nanye Pache na falu kula nyine nuwano Etie kechuku na luba nyanyanyi Solu ni faneme Onye kusio lionu Anyika no negu Ugo chuku meleze donu Eze koya buzinu Anya fulugo yosia lugonu Makanana fugo wadanu Ngili kili kane kili ododo Eji rodo deni osuo Makende nazo kingo kwela music inu Adio seza sonu Onye chimeleze gabwe senu Yilo nesine menda nkichi o Pache na falu kuganyenu Nesye nanyika no nebunu Onye chukutelu mwanu nenu wadonu Nanya bonya gozila gozio
Pache na falu kuganyo
Pache na falu kuganyinu Pache na nyeso zini fane menu Na falu kuganyina laino Mkili kane kili ododo Yeji rodo denyo zino wano Okili kili kane bukwa seno Adani aleno Mwakwa da kafifia Mweze bweze neno wano Chukwa lobanye ganyo Anyiso zini faneme Anyiso nifonu pole gulu Muna mwanyata neno negu Owe guli femele meka njine kuzinu Ibo we kuzye wasinu Nobu nike ngadike Adirike nu Ufeka nyuaya nyanu Maka nobu nagwe merifoji bolagwo Umwaka gejie kenkunu Anye batako negunu wadonu Anjino zinegunu Egu kanyijibi uwanu Egu nobo jine chukunu Uzo chuku kwa lunenu wadonu Nezeno werono chijio Chukwa kwa gola nyuzonu Chukwa lubanye ganyinu Pano zine chotwa nyisi banyanu Pamorozi kanyisi kwa do Wesi ti puta life no wanu Nezye no de bubo Ufodu we kuzye wesenu Nife li le li ne li gye Mana mubu na mudi Nwodo ne meku no matano Nogu rife ni ne kane li elinu Maka no we lufodi foya bilisyenu Afwa sabagenu Enyoba nyoboba bwanu Maka nude na bro kwa nuo lilio Wegu mwaga na nadeli yelinu Ufodu silu nonya palo nyacha nozono Kafuzo ponyozono Mana mwene kuwe siyo Namma kwe kwa kepamo Kami ya pama wotu ngina nana Ufodu we loge faye jiche botu faye zibulu Utufaye siwe lupa nyongwe fana laino Pewelia neche utufaye siwe megide mwonyo zono
pa weli ene chotu faye si lupo mwado na line ndi ocho gonogo chalunu mu kandile numu kweze nanya kai mwamile to wikonu eze guwe wazumu woku kanyibule guwe na baziano amala
na lungi fanyu kule kunu onye wale ntunga nulunu onye wale uche noga gotu fame ku magandi nebwe famada bayali magandi che na fage mebutani unu nanya na chuku kwa nina sunu ade bu mwa 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 neti fama luku mwa nyunu anyi mwa menu ebe ndi ọzọ sanyi nazu nna ndi Nwodo kanyi na obele nwa egwu yi ga-aga n'iru onye efe eze na-ese ga-elu ya aka obele nwa
yesa unanu
ọkụ egwu n'elu nwanne kanenu uwe n'onu n'ụgbọ nnukwu ya ma chenu chukwu ndị nwa ike nwụ n'elu ụwa nụ ike chukwu benyi ji biri Chukwu melu nebu kalisi ya o Chukwu alubanye kanyi o